ganga biso na botama
ya moli mo mwasika
na ende toko mi balongi yebani aleluya Kristo alongi liwa yebani aleluya Kristo alongi azali na yo yebani aleluya Kristo alongi liwa yebani aleluya Kristo alongi azali na yo
Yeah, 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 Zambe Mokonzi.